Numukinyi hachi cyumweru kimwe gusa turiko turitoza nawe ariko yashoboye kwiadapta kuko urabona ko ari umukinyi ubona ko na tactique yumva vuba canke yarasanzwe ahantu yarari kame ubona ko tactique a comprendre rero nuvuga numukinyi akinye match ikomeye cyane numukinyi adufashije kuko urabona iyo numusi twaba efficace urabona yuko twari gushobora gutsinda mu bitego bibiri canke bitatu kuko occasion zabonetse kuko ama débordement yabaye tukabura presence hajya muri muri box byashoboka yuko dushobora gutsinda imatch abanyamahanga bose dufise nokuraba eske ninda itayari ninde ashobora kugira difference bose tubaravye tukaraba hari critere nyinshi umuntu ashobora gukoresha kugira arabe abakinyi ashobora gukinisha rero nokuraba eske uyu hagaze gute yaje muri entraînement eske imyitwarire y'ibimeze gute nivyo byose tuzoraba ibintu byinshi kugira dushobore kwarenya abanyamahanga urabona ogera numuntu aje kuduha profondeur umuntu aje kuduha profondeur kuko urana ko ari mukinyi akina agenda imbere abakinyi uno muswe twakinishije haba haji haba ogera nabakinyi ubona yuko bakina bagenda imbere kandi mwabibonye yuko profondeur twashoboye kugenda imbere nivyo bidufasha no gushika ku igori nico kintu rero aje kutwongera ku yandi makarite twari dufise ni match tugiye gutegura ni match nkuko Kiyovu yari derby na APR ni derby ni match zibiri tugiye kwantama muri no vuga mu myumvire cyo kimwe nk'imatch ya Kiyovu canke mu myitwarire no kuvuga ni match tugiye gutegura ni match tugiye gutegura ni match itoroshe kandi turazi yuko APR ubu ni equipe ya mbere kuri classement kandi natwe turazi cyo dutegerezwa gukora kugira dushobore gukura mu manota kugira dushobore kwavansa kuko uravye championa ngene iriko iragenda nibaza yuko ubu kuri match tumaze gukina ukaraba n'amanota dufise dushobora gutsinda match ya APR bizoba vyiza cyane gusumba sinovuga ko yasifuye naba ariko wabona ko umengo ariko arekilibra match sivyo haba hano tuba dufise ama avantage canke ukagira ugasanga nico kintu novuga sinovuga ko yasifuye nabi ariko umengo ashaka ko ekilibra match twe twatatse ngaha canke akagira iki akavuga ati kugira nibaze je niko nivyumvira ariko niko nabonye ariko sinovuga ko muri rusangi yasifuye nabi sinovuga ngo ni ekipe yananiye ni chance kuko uravye match twakinye uno munsi ukaraba ngene twakinye ukaraba nibibazo twagize mu kibuga nibaza yuko utovuga ngo ni ekipe yakunani ni ibintu bisanzwe cyane ekipe mushobora gukina uno munsi ntukina hari ikindi gikombe cy'amahoro turashobora no guhura ntiwovuga ngo rero ngo ekipe yarakunaniye nibaza yuko muri rusangi no kubandanya duhangana